Soza mase zerano
uri mani tabasha kubesha
yeah.
Uri mani soza mase
uri mana
uri mani tabasha kubesha
yeah.
Uri mani soza
yes ari hehe we
ari mumu
yes ari
maraganze
Okay.
ni majwi yanjye
mucunguzi mu Reka ndate mana data, reka ngu